Ewe musaraba, musaraba, wabonetse ari angeze, kugira ngo mcunguke. Kiza hazanje, nizo yabambiwe no mubugingo, nari gupfa, rubi agaseruka, mancungure. Yesu yagendere wagahugwa n'abantu yarumunyabiba barakamenya n'imbizabico yagengerewe umuntu asanzwe kandi ari umukiza yadukuye ko imitwaro yose yari tunanije yacumitiwe icuburo gacumaze tubaho ewe musaraba musaraba wabonetse ari hangeze kugira ngo ncumbuke kiza hazanje nizo yabambiwe no mubugingo nari gupfa rubi agaseruka ancungure igihano nari kuronka cabaye kuriwe kugira ngo unyagahanga nje muwirege nja yanoko iti nagisi yari yasange winire ahonje nago hari kwibukwa ukundi weburukuro Yesu yakunze nabikwiye ewe musaraba musaraba wabonetse hari hangeze kugira ngo ncumbuke kiza hazanje nizo yabambiwe no mubugingo nari gupfa rubi agaseruka ancungure Kibaza njewe nari kubamo Azoru njereka Ndaru kore kori nime yate Maze chibi Niko kwa kikome ya mboreye Meguru kudo Yesu ya mbunze nari kriye Ewe musaraba Wabonetse ari hangeze kugira ngo ncumbuke kiza hazanje nizo yabambiwe no mubugingo nari gupfa rubi agaseruka ancumbure ewe musaraba Musaraba, musaraba, Nari kupa, kuri adaseruka, atungure.